Chikwae chenziko la Amerika chotchedwa D-Day kapena kuti Sean John Combs yemwenso ndi billionaire mu rap industry pa dziko lonse lapansi wamangidwa. Tikunena pano ali kundende ndipo khoti lankaniza belo ngakhale kuti maloya ake anapempha kuti atha kupereka drama zokwana $50 million kuti yeyi atuluke ndipo azikadikilira milandu yake ku nyumba. Khoti lakanabe. Mu video iyi tikhala tikuona kuti kodi Sean John Combs kapena kuti D-Day ndi ndani. Tikhala tikuona background yake komanso kuti wamangidwa pa zifukwa zomwe
tingapemphe ife
ndichoti tapanga ni subscribe komanso tadina ndika bell icon komanso tapanga ni like video imeneyi mwina ndikupanga kushare ndi anzanu kuti ena adziweko za nkhani imeneyi. Sean John Combs anabadwa pa 4 November 1969 panopa ali ndi zaka 54. Amadziwikanso ndi dzina lake la pa stage lomwe ndi D-Day. Kalekale ankadziwika kuti Puff Daddy kapena kuti P Diddy. Diddy ndi rapper wa ku America komanso iye ndi producer komanso wankulu wa record label. Diddy adawinako Grammy Award katatu konse. Iye yutu amadziwika ndi kulemekezedwa pakuti adafukula ena mwa oyimba odziwika bwino ku America. Ena mwa oyimba omwe Diddy adakawafukula ndi kukhala ma celebrity a dziko lonse lapansi ndi monga Notorious B.I.G, Mary J. Blige komanso oyimba uja wa chamba cha R&B Usher. Mu September 2024, Diddy anamangidwa pa milandu ya racketeering komwe ndi kuchita business komanso profit pa malonda osaloledwa ndi boma omwe amabisala poonetsa ngati ndi business zololezedwa komanso zovomerezeka ndi boma. Ndiponso iyeyi anamangidwa pa milandu ya sex trafficking by force komwe ndi kuzembetsa anthu ndi kumakachita nawo chiwelewele mokakamiza komanso transportation for purpose of prostitution. Uwunso ndi wina mwa milandu yomwe Diddy watsekeledwa nayo. Diddy anabadwa mdera lina ku USA lotchedwa Harlem ndipo anakulira ku Mount Vernon, New York. Iye yutu adagwirapo ntchito ngati talent director mu record label yotchedwa Uptown Records kenaka anatsekula record label yake yomwe imadziwika kuti Bad Boy Records. Mu 1993 adalimbikira Zedi pa luso lake loyimba. Izi zinali choncho pomwe iye adaona oyimba omwe adamsaina The Notorious B.I.G akupanga zokupsa mu industry ya ku USA. Diddy pa nthawi iyo adali manager komanso hype man wa B.I.G. Mu chaka cha 1997 Diddy adatulutsanso album yake yoyamba yotchedwa No Way Out yomwe idahita mpaka kufika mu chati ya Billboard 200. Album yake yachiwiri Forever idatuluka mu 1999. Mu 2001 adatulutsa album yotchedwa The Saga Continues kenako 2006 adatulutsa album ya number 4 yotchedwa Press Play. Mu 2010 adajoinana ndi aja oyimba R&B Don Richards komanso Colin Harper pomwe adapanga gulu lotchedwa Diddy Dead Money ndipo limodzi adatulutsa album yotchedwa Last Train to Paris mwe mudali nyimbo ija yotchuka kwambiri I Am Coming Home. Album yake ya number 5 komanso yotsiriza idatuluka mu 2023 The Love Album of the Greed. Tsopano tatiyeni tione zina mwa zomwe Sean John Combs kapena kuti Diddy wachita koma poteropo tatiyeni tayisani kupanga subscribe ku YouTube channel imene because we have content yambiri imene kubwera komanso tapanga ni like komanso mwina kupanga kushare ndi anzanu chifukwa umu ndi momwe mungatipangire support. Zina mwa zomwe Diddy wachita. Combs adakhalapo producer ku MTV mu series ija yapa TV yotchedwa Making the Band. Mu 1998 adatsegula kampani yake ya zovala yotchedwa Sean John. Combs adakhalanso brand ambassador wa kampani ija imapanga vodka yotchedwa Ciroc kuchoka mu 2007 mpaka 2023. Mu 2013 adayambitsa nawo kampani ya TV yotchedwa Revolt. Iyeyu ndi mmodzi mwa oyimba olemera kwambiri mu dziko la America. Tsopano Combs wakhala akuoneka ku khoti pa nkhani zosiyanasiyana kuyambira mu zaka za ma 90s koma tifufuza zomwe zilipo pano zachititsa kuti iyeyo avale zibangire m'manja. Sanapite uko kumbukiraninso kuti program imene imabwera pa radio yathu ya 265 Entertainment Radio yomwe imakhala ikulira live patsamba la internet la www.radio.265entmag.live. kungopita kumene koko mukhala mukumvera program imeneyi ndi ma program enanso ambiri. Muchaka cha 2023 wachikondi wake wa DD KC Ventura adatsegula mlandu uja amati lawsuit omwe udali wa ndalama za nkhani. Mlandu udali osonyeza kuti a DD adakhala akuchitanso zadama ndi mkazi koma mokakamiza, komanso zidaonetsa kuti iwowo amamuchita nkhanza. Pamene inalowa muchaka cha 2024, video idatuluka yomwe idaonetsa DD akumenya Ventura ku hotel ina ku France, ndipo mapeto ake DD adapepesa ndipo adamulipira Ventura ndalama amafunazo. Kuchoka apo anthu ena pafupifupi 11 adatsekulanso milandu kunena kuti DD adawagwiritsa ntchito zachiwerewere mokakamiza. Apa mpomwe apolisi mudziko la America adaganiza zoyamba kuwafufuza Mr. Combs. Muchaka cha 2000, which is 2024, nthambi yoona zachitetezo cha mdziko ku America yakhala ikusunga komanso gwira katundu monga nyumba za DD. Izi zimakhala zikuchitika pa nthawi imeneyi apolisiwo amagwira ntchito yawo yofufuza. Apolisiwo adakafufuza ku nyumba za DD zomwe zili ku Beverly Hills, California and Miami, Florida. Apa ndi pamene patulukanso mphekesera za ma parties obisika omwe akuganiziridwa kuti amachititsa, ndipo zikuonetsa kuti DD amawatchula mapati amenewa kuti freak off parties. Mapatiwa amadzadzidwa ndi ma celebrity osiyana-siyana, anthu a business zapamwamba komanso akulu-akulu a entertainment ku America. Zikuonetsa kuti kumaparty zamenewa kumakhala ma drugs oletsedwa ndi boma, komanso makamera obisika zikusonyeza kuti kumakhala akazi komanso amuna osintitsa ndi ndalama, komanso chiwerewere chidali paliponse. Ndipo zikumvekanso kuti akazi achichepere amagwiritsidwa ntchito kumaparties amenewa. Kutengera report lomwe koti latulutsa zikusonyeza kuti apolisi adapeza umboni okhudza maparties amenewa ku nyumba za DD. Iwowo akuti adapezako ku nyumbako mafuta a ana mabotolo okwana a 1000, komanso mafuta opaka pogonana, komanso adapezako ma drugs aja otchedwa ma narcotics omwe nthawi zina amagwiritsidwa ntchito kuonjezera mudi kapena chilakolako chofuna kugonana. Zina mwa zimenezi apolisi adapeza ndi mfuti zitatu za AR-15. Masiku apitawo DD anakaonekera ku mkoti komwe anakapempha bail, koma judge adalamula kuti Combs sakweneka kupatsidwa bail ponena kuti iyeyu ndi chiopsezo ku dziko. Komanso akuti pokuti Combs ndi munthu wa ndalama, koti likuopa kuti atha kuthawa mudzikomo mwachinsisi kuthawa milandu yakeyi, ndipo mwina atha kutuluka mudzikomo aliyense osadziwa kutengera kuti iyeyo ndi munthu wakuti ali ndi kuthekera kotero. Koti lamukaniza DD bail ngakhale kuti maloya ake anapempha kuti atha kupeleka ndrama zokwana 50 million kuti iyeyi akathe kudikirira ku nyumba tsiku la chigamulo. Mongo bweleza pali pano DD ali kundende kudikira kulowa koti pa milandu yochita business zosaloledwa ndi boma zomwe ndikuchititsa uhule ana komanso kukakamiza anthu kuchita zadama. Izitu ndi zimene zili zotsimikizika zimene DD wamangidwira, koma mphekesera zikuonetsa kuti DD amachita zinthu zambiri. Zikuonetsa kuti DD analiso ndi kuthekera kopititsa patsogolo mchitidwe wa mathanyula kapena amalimbikitsa ma business ochita uhule wa mathanyula, kapena kuti iyeyo amapezera anthu ena akulu-akulu a society amapezera anyamata kuti azikagona nawo pa ndalama, koma mu business imeneyi DD amalandirapo kapamwamba. DD also akuwanitsa kuti amapanga transport atsikana kuchoka city to city kuti azikapanga business za uhule. DD so akuoneka kuti pali zinthu zambiri zimene zikunenedwa kuti P. DD amapanga. China chimene chatsitsa dzayi kuti njovu choke nyanga ndi chonena kuti pamene DD wamangidwa akulu-akulu ena ama company oposa follow odziwika bwino mu nkhani za entertainment monga Sony ndiye na hotelo atula pansi maudindo awo koma palibe aliyense amene kudziwa kuti kodi ndichifukwa chani anthu amenewa atula pansi maudindo awo pakanali pano tonse sitikudziwa izi ndi mphekesera chabe koma chodziwika chonena kuti Dide ali kundende Belo wakanidwa chonde inyo tapanga ni subscribe ku YouTube channel imene iko zizambiri sikubwera content ya mbiri ibwera so siyana siyana zikazi kuchitika komanso kumvela radio yatu ya 265 Entertainment Radio in a one realm ndasamuka.